¡Gomorra!
O tsara ngwana ke a sang kopa. Langa hanga ba tlokofetse.
Na ke bo nya lo nna ntwe tati.
I almost lost my child because of his recklessness, Pretty.
Na le ka o thusa fela. That's all. Bona batho ba a phela gona yona nga kere. Ke se o se leng botlhokwa.
Me lo surato go itsenyetsenya mo go sa tlhokegeng. I just wish for once he wouldn't behave as if he's the child's parent. Don't give me that look. I'm not going to let it slide just because Melusi is Langa's father.
Ke tonka ti ga ba ithuta sepe. Ga ba ithuta sepe ka se se retseng ka tshe. Ba le thuba ba tle bašwa. Ba ntse ba sa itse nnete. E le re plan o keep us pretty safe for how long, vele?
Stop being emotional.
Ke emotional, vele.
Ona Langa must never find out. Rumi Lucy is his father. Rukasa mulele. Nsebis rukasa mulele. Never.
Ha ha ha!